NyandaMadeit. NyandaMadeit.
Anandi pesa ndiri ndeka ndeka, ndiku deka ndeka, ndiri singo inene. Anandi uza kutama ndiko, sasa ndi CEO, tizakala mbirani. Nditabereka anasi tazo chita, kuyamba kundi nyonza, kuyamba kundi zimba.
Kundi kwekeza ine,
mesa mukati ndine beautiful,
beautiful.
Koma tziko kunyenga. Amai wanga
ya ndine Osiyidwa, Osiyidwa, Osiyidwa ine 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 zima I Osiyidwa, Osiyidwa, Osiyidwa ine ine ine
Antuni kuhugiridwa kumawa wajonji Osa nena banji, Osiyidwa kumawa wajonji Ndazi una, nkawa ndi makaniso Suka ni unonga tubi Tanzi ndiribe, tubi langaru kanuje babe Pakolo welela kuyenda nditiana Amuna wanga zono taosiana Maundiribe, maundiribe
Osiyidwa, Osiyidwa,
Osiyidwa,
Osiyidwa.